umwigisha mu by'amategeko akaba n'umuntu utari usanzwe azwi muri politiki Kais Saied ejo yari imbere mu matora ya perezida muri Tunisia. Abantu bane muri Senegal barapfuye abandi batatu baburirwa irengero nyuma yuko ubwato bwari butwaye bamukerarugendo babarirwa n'imirongo bwiyubitse kubera ibihe bibi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubufaransa Jean-Yves Le Drian ejo yavuze ko Ubufaransa buzakora ibishoboka kugira ngo Sudani ikurwe ku rutonde rwa Amerika rw'ibihugu bishyigikiye iterabwoba. Muri Afurika y'Epfo, Perezida Cyril Ramaphosa yaraye yongereye umubare w'abasirikari bo guhangana n'abagizi ba nabi i Cape, aho abantu barenga 2000 bapfuye uyu mwaka. Naho mu Misiri, Perezida Abdel Fattah al-Sisi yabonanye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubufaransa Jean-Yves Le Drian ku ngoro ya Perezida i Cairo mu biganiro ku mubano w'ibihugu byombi.